Jerusalem, I khayala mi, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, I khayala mi, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Yeah.